Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime.
Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal.
Tikulandireni kuli konse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda kulandirani mprogramu yathu sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira mprogramu wapano pa television ndi Rainbow Paints. Mulendo wanga mprogramu uyu madzulo ano ndi bambo Wester Peter Khosa, amene ndi executive chairman kapena kuti CEO wa company yopanga sugar ya Salima Sugar. Bwana executive chairman, tikulandireni mwatilemekeza kwambiri.
Natakuza kwambiri.
Choyamba tikamba za Salima, koma ndimafuna ti ine sindikudziwa. Ndikuya so kuti I speak on behalf of so many people. Munangu tulukira basi. Ndino ndani bambo Khosa.
Ina munga mwani ya zinanga ndirimenero kuma nabadu ya muzi mwa Khomera fume mungu magongo alabu manacheu.
Okay.
Kuma no kukalamba kukalamba kunduka mbira pavumbwe.
Oh.
Venda kazigika kuli retirement home.
Okay.
Ya nali mpozisi wa primary. Ndaponisa nabu ilasu kusukuru kuza kampusi wa secondary. Upgrading kudomasi mu 2013 na antrapeshoni ya mpozisi. Then 2017 yomweyo napanga nao my entrance exam ku Chancellor College kwa panga mapozwa za malamulo. Mu 2018 natuluka ku ngati lawyer.
Okay.
Ndiye ndi ndine lawyer. Wa private. Kuma kadi ma ulendo mpamene na sankido kala board chair wa Green Belt Authority.
Okay.
Yes.
So ndi pamene ndi natamba kuli mvanzina ali kwambiri.
Pamene.
Munagwira kubanji ku Green Belt Authority.
The Green Belt Authority, the bunga langa di ESCOM, langa di housing, ime uti pala stato, ime di principal ministry of agriculture. Chito yake, di kupweza kwambiri uli miotirira, to the unleashing large scale commercial irrigation farming. Pulima ulimi nga di business, kuma ulima ke otirira. Minda yiku likulu, ime ni kufana fana di mega farm to gambari rosu. The Green Belt chodi nga jaga ni kazikisira ndi jimene chocho
ina yamba inalipo 2018 ina njaka dikare
Green Belt itu ndinina kuti adali masumpenya Mariam Professor Bingo Mutalika President wa Ntahimene may his soul rest in peace mungava inalina kuti Malawi ikale food basket tizida ulimi ukuti tikali mabeu zambiri tekuli sasa meku wagunja. Geno ada misa bungu la chedwa Green Belt Initiative. Kama magumbugira nti mene yo. De ini Green Belt Initiative yo. Ndi mene kutogolo kutayenda inaza sinta mu 2017 kutayo ku parliament. Kuti kalino Green Belt Authority.
Okay.
Yes.
So mari chairman o Oyamba?
Ai. Board chair ya Oyamba sini.
Okay.
Koma no ada alipo yambirira. Koma pano pali ndi pagulu ni nena.
Okay.
Chifwa mene mafiga. Sina ndi handover notes ne yose kuchokera ku body ya kale ya Green Belt.
Okay.
Zili ngali chinthu chichi nafa ndi tachitu sanso.
GPA yo.
GPA yo.
Okay.
Yes.
Una idzutsa ndi gulu anu.
Tinayo kuidzutsa kuti inaoneke kuti anthu adzidziwa.
Okay.
Ndi gulu ifeyo.
No tinakamba za GPA chifa munanena kuti munakhala ku chama.
Yes. Meneko. Yes.
Ndiye munakhala ku zaka zinga
zitatu.
Okay. So probably until 2021.
Yeah, from 21 tamaliza panopa.
Oho.
Miezi wili yapitayo.
Okay.
And the bus is I'm no longer body chair of Green Belt.
Ndiye kuti mudzipezeka ku Salima Sugar.
Kupezeka ku Salima Sugar kwanga ndi chifukwa cha Green Belt yomweyo.
Okay.
Chifukwa Salima Sugar ndi subsidiary kakampani kakangono ka Green Belt.
Okay.
Ndifurweze kune akuti Green Belt Initiative yo anaipanga ngati kampani mabuku mwathu pa company law kama pa company act quality of companies kuli Green Belt GBIHL Green Belt Initiative Holding Limited ngati
okay.
ka private company ngati
yeah.
ka SPV
yeah.
ka special purpose yan veko kamene amina kaendesa company mene anali mofisa za wira boma ISPC komaso said the treasury ST
okay
ndamina nali in charge wa company kameneka company kameneka aka ndikameneka na panga ubale ndi amwenye amene na bulisa Salima Shuka.
Okay.
Kamene kaka ndikamene suka pango bale ndi bwapita ku airport ku chile ku kama international airport kuli zima greenhouses.
Yeah.
Tuli Green Belt Greenhouse Limited.
Okay.
Yes. Komaso tina ali ndi another company ku Chikwawa ya Tonje.
Okay.
Green Belt ina njalo Green Belt project
yeah.
meneko.
Yeah.
Ndi kabuka kamene kangame kamanga nya makampani amene amabwerawa.
Okay.
Koma mu 2017 parliament inapanga pass resolution or act kune kunoti khalano ndi special palastato principal ulimi pa nduna waza ulimi kuti noti ke Green Belt Authority.
Okay.
Ndiyeno chinavuta chona kuti if labwera ngati board ngati board chair
yeah
koma mphafu zoendetsa ka company aka sinali zathu zali ndi ISPC ndi IST.
Okay.
Ndipo malamulo kune kuna kuti IST aja ndi ISPC aja azipanga report kwa board chair.
Yeah.
Pamalamulo.
Yeah.
Pamene practically zosatana.
Zosatateka.
Yeah. Je panapanga tinapanga legal opinion. Arine jeno anavomeza legal opinion. Anapanga wake on legal opinion. Kuna kuti hayi. Akulu awiri awa. Apange tsatso mphavu zawo zibwere ku Green Belt Authority. Chifukwa ndipo vuta kuti Green Belt Authority izika fusa kuti muendesa bwanji zinthu kwa akulu awiri.
Yeah.
Ndiyeno Nemenda fike fwe ngude ISPC ali azanga zanga chikosi.
Yeah.
Komano agreement a community opinion ni mene ane vomeleza ndai ali po madam Colini Zamba ndi dura mafuta mwali.
Okay.
Ndi amene atapanga transfer mphavu za uzicha. Tuma transfer of shares.
Yeah.
IST ana ndi 99%, 1% inali kwa face of the present cabinet.
Okay.
Ndi anapanga transfer 1% to GBA. I was on 90% to GPA. Nasa nandi neyo.
Okay.
Kudi madam Gwili Mzamba kusainila, inesu kusainila, ndimboni. Uwoso kusainila, ina kusainila, ndimboni. So zidi mpafu zose, zuhili sanao magamba ndachulawa, zibu manjama Green Belt Authority.
Okay.
Ndiyo tunaya mbano kufufuza. Kudi magamba na meti na wanti hati. Salima Shuka ipamene. Inoseria ipamene. Yagu Nchalo ipamene. Yagu Nchalo newe zedata. Kumandapanga forensic audit imenepeza kuti ndamazo bwana 2.6 billion zinasoka kunjalo.
Okay.
Iyo DC ya bombo final zinali manje zili manyamantu opanga za milando ifuna tira bombo. Ngi ndali pa reforms a Salima Shuka. Ndiye Salima Shuka tina kumanda former chairman Mr. Bri Sheikh Pedigiri.
Okay.
Ndame ndi mankhana nawo.
Aji mwenye?
Aji mwenye no tsopano. Kuti zanga tsopano ino chimenechi chukhala bwanji. Ndiye pamene ndiyambo kufufuza kafufuku kuti kodi inabwera bwanji Salima Shuka pese kuti Green Belt Initiative ija inapita ku Exim Bank of India kwangungula ndrama yose inali $76 million menemo munali ntchito panga ma fuel tanks munali ntchito panga ma irrigation schemes kumaso munadziona ma trade pump enake nthe imeneyo chama 2012 ma trade pump anadzagwedwa nzoko muno kule matractor inakiswa nazabwela zaka zibwela under Green Belt Initiative ina nagawo nifani ndi sobu no tractor gating and so on.
Yeah.
Kumachichukulu kwa mbili chimene nganine pano ndi rama $33 million imene nchito yake anapanga procure factory Salima Shuka.
Okay.
Then Salima Shuka ija mkuika pa munda umene boma na gule nale general farming.
Okay.
Kusalima kucha madiyaro chibe Chikwawa.
Yeah.
Yeah, so mahita zame 6,500 hectares piana kasika poja Salima Shuka.
Okay.
Ya, yeah, ndiyo ok chabu ino gati board chair ndi board hatu titani ndiyo anzatu waja mene buma nekati ok ifeo popeza kuti tepeza machine tepeza minda kumano machine oso taadzala tapanga try kuti ice sugar pakutani kutani 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 business hii tirani anza tukena tandize kati ma partners
yeah
njeno buma na Malawi linagapeza au mshuka amenani abwezira tu ubali wangu tapumpano
okay
eh wiwo anenuda asonke $17.4 million ngati 60% shareholding
okay
ife 40% uma siku mene ubali wa masedlana antuwa nalibe wa wantambara nalibe
oho
alaya nalibe kumana besi lopata unoroke muoni sese kuti pagamata 180 days May 2017 muzakari mulebili kandama yoseo
mhm
ndiye filafika mpaka 2020 2021 antuwa jana salapili kandama ya wicha
ya ushea huda
ehe yudi apetizebe ukala majority
yes
so zedi kakala makala nchuko muno sana li majority shareholder asahi inalibu mara Malawi
okay.
Kuma yuo amazitika kutu ndi machi ndi munga mene adagweza nana ntawe di mene njito Brian jeno mpamene panopa tina kucheza na ono awa kutete kuwanzeni soji ntuji faith siti wana buna mwena malipote buma suma pereka kudi ni uzugenda banji mungu raji tingongole chiringongole aa tabwela nikuno dina kapansi a minister of agriculture minister of finance attorney general GBA tosi pamozi nkona kuti hai tentipile kwa account zese bank muna mwenye zingati
mm-hmm.
Nde kuna kuzuru maluma sisi mafizika kudu mpeka zingati ndo kichabuno
awa
a mwenye acha
jina
aum
aum
aum aum sugar
okay. Ndia mwenye
ndia mwenye
okay
ehetu jeno tati hai akula kulu pa malamula memu nasenena na agreement yanu
yeah.
Ii malamulo akuti agreement yukuti by May 2017 ngari simu pereka imene yoso jeo liza kala funde mozo tetsa lobali ndifiri kutetsa baleo jana bimpaya hii tati kurugira ndina kurugira saji magobi ili mpaka pa 2022 November kuda kata peleka sana peleki taenda mpaka 2023 sana peleki mpamene mpaka 2023 January February pamene naona kuti apeleka Malawi kwacha apeleka Malawi kwacha mpamene naona kuti mwari nga kuti Malawi kwacha pamene ndana muna libe pwene tu forensi kwa niti maembia kafufu kuma kubila kwanga pa udindo minasa napitize mbali nayo kuna likuoti tila kalabansu cha buno company po hiko zasu mariformu za meti kufuta bo mara Malawi ndo wadina kuti ini mkanda antu wanu shosa antu watu
yeah.
Tuzona maintresa bo mara Malawi mkampani kina gaiwa ni pika 6 if and 5 kubanga bodi atso pa anina salima shuka ndefu sana ina kuti who will be in charge of this company?
Yeah.
I don't know if you to make a win there. This is how you are. If I were a minority, I can't be leading a company. Ya majority muri. Dibo naga kama zito kutiro. Ndiyo po zidi ya kudipi na pokopa pa mawa. A company secretary atu. Dota tu. Ya mena liba nhemene. Adima minutes nditu. Anabanga record kuti amunya anabanga wave ma rights yao
okay
kuti ndi se company ndi
okay.
He was in Tandizira chwa makala kunja
yeah
kumana ndi mene kuti so mbali nayo agreement yo kuti tipange forensic audit tabweza na sokale mpaka audit ja umatuka ma report aja ndeni mene audit report na tukira mpamene oka anabanga jiganyizo mosa sanzika so muntu anachokora mabwira kwa ku India kuti siandika
audit it inatuluka
eh
ndiye anaona kuti sizinaende
bwino
okay kuti muna lijani
modi demo muli mina ndo mbili yochila fraud minimo manonda lingi ili minimo koma su kwa mbili kuti kodi ngongole mine boma la Malawi linatenga kupatsa company ya gwira ntchito yanji mafusa amenewo ndamena lovuta chifukwa ndakambaka kuti anthu analibe ndalama ndiboma la Malawi lomwe linapita ku banki kukati ngati mati sovereign guarantee
yeah.
Yes yoyamba inali $7.5 million
kwa abatsaiwo
kuipa sasa limashuka
okay
iwo ndisani ndava nkaendetsa
yes,
kwa abatsaiwo wa
yeah.
Kune kuti pange develop minda ndiyanda kugwisa ntchito kupanga develop 530 hectares ya small scale farmers tidali mikugu a small scale ali 2 hectares
okay
ndi anakapanga develop minda imene m'malo mwa anthu aja ndi mu 2017 anatenga soyina $12 million 2020 $6 million total 18 kuti apange develop 4000 hectares yonseyo
mhm
imene pano ndikuti ngwataniyo kungokhala
so panopa muli ndi 4000
yongokhala yes koma ndo ndama zina ndikira themene yozo
yeah
kuti timalize mende yonseyo tipange develop koma imene ndapangidwa develop mene kuti kuya sugar ku medium scale farmers imene anthu alo mene koko alisa nampatsa 10 hectares ndi only 520 hectares bas out of 18 billion mene apira nchito themene ndi for the report ya ulula mene ndama ina tani kuti inagwira nchito anjana thawa anapita kundi siandeka ndi athupiwa ndi anthu enawo
they literally ran away
anapita anagwira ndi kosa sizikaso anathawa fana kuti izizi mina wenge okhaso muna ali pa mana malo ya nacho njeza kuti nimezi kuonekera mu mu boma luta nyinyi ruma ngani kothawani ndanapita
chifani pheti nangomva kuti kusalima shuga zavuta mpaka boma laika asilikali kumeneko
yes
nkhani zake zinezo mwezi
yes chila chila njoda asilikali athamanga sanga sanga ifeti adakakamira kuti tsiku lomaliza kudino zimbe tikumaliza mashina kulira komaliza kudafuta zimbe zimene zozo tizimitsa mashini adakakamira mwenye kuti aluwe mu ndiwo factory ndani maranjeza che sivuta anthu awa mashina kuzungwa zimitsa chisawawa ife sidzaliza swa akuzogula zinzone kuti feyo zavuta kudani kuliza dzakagwadiraso ndi tani ineyo sina chedwe na pemfasika yathamukira kuti kumeneko
okay
ya ifadi mawopo panga sabotage machine ndi themeneyo pachibwiri kiti tani with the same hour ma hours amene wo mpamene ndakuzana kuti tinapanga haya timati Dan Moyo amene kwepo chito kirovu ane papeshwa na mangokhala nambanga haya amene anathamanga nyamari una computer room naka ntenga sokwina ukadali ko mkwada muchotsa naka ntenga bwera kuno yara bwana thawira amene plus nemato ada kha pansi ro no bwana tigiriza chinthu che ulo warara atamapita kwa musalole kuti alo ifaka dzimitsa chinthu che ife pate kha povuta kuti aniso kuti kuti atsaso so ntemene jauna nga chipiri kiti na wana ana atsaso chen her zanzimbe kuyatsa tufadili dzimitsa machine ngati mawa rio so atsa zimbe zina una ngati nkhondo una ngati nkhondo ndito nanya malanda bwana mahita zamana uchawo asasidwe
o chanana
sakudziwika
okay
ya sakudzana uchati nani komano mamwai anyamatatu abana iye tibaka crash nzimbe iyi ndiye mpaka umapeti kweni kweni kuyo nabezo ti amala yokha okha adalimba ntima ndithu kuti machine fails tidzimisa tidizatokha nzimbe zina zina kuchita zomaliza zichi tinapanga ndrama over 375 million
okay
sugar
okay
yes ndiye kwambira pompo tibizira nyamataja tagwira nchilo limozi tazimisa ulendo uno tayambiraso chuka kindamena mukumonayi
so pano Salima Sugar it's wholly owned by Malawi government
njocho kumene chiona kuti
amwenye anapita
anapita
okay
pano pa palibeso zero zina zili zose zimene zvikira kwa mwenye hai season iyi tendisa toka tatsogole konde meneyo mbaka mene Sugar mambo kumona pansika
so ndi ma challenges anje amene mwakumana nawo kapena mukumana nawo
ma challenges brand ndi zambiri choyambirira choyenda kuti company kuti ipume bwino bwino ikule prefe ya ngongole kongole ni machika mbazi cha
18 million mana
ne billion
18 billion
yes
okay
imene yoyo made my bible yo chaka chino inali ndi ma interest inali pa 23.2 billion usabweza
okay
chifwa company malamulo ngone kuti mgwirizana shuga ile kamagulitsa tizibweza ngongole ziti zimenezo
okay
otherwise boma libweza kha ngongoleyo ndeife tizalo olendo tinavurike fandama zoyambira tinalibe capital chifandama zose kuna libeko koma takha pansi tinagwirizana okay titani vinepa tinapempha ma buyers athu shuga ma customers athu kuti alipirire tshuga
Asada
ndi sugar.
Okay.
Tama mimi ndiye mtenezo panga ma service amashini acha. Tiba no ganza joncho. I think machine sana ga dzuka. Ndiye mfuto yamba ngongole mine chikambani chili nayo.
Okay. Ikimo ilipo be ngongole kutoka
pa. Pano pa kuti abweza mamwai kaule ndi kuganiza kwathu mine kamba tiendesera. Chifuti pa makanga ngongole no chidwa sovereign grant. I mean ndi machidwa seasonal loan. Kuti ma guarantee aluko kumaso amangongola sono ndira mazita zo working capital yachaka ndi chaka
okay
ndinapeza kongola 7.5 billion chakachina achi anongula 5 billion kumana kusa chilo 2 billion panopo ifeo tunaisa ubele kaso ubele kaso na feo 3.5 billion anatikana jina nguda kwa anatikana ye chita ani mpende kwenzo okay maji mpema matisi mpida atu anatipi atu namana bida ayo tuwenda tenis wapangani ma service a machine aja ndipa April of aja last year tunaliza machine
okay
chila mbandi ife ditu kuntu shugara ufuda baja kushugwa ufuda malayi muno ife mnyungwe manager penamba kuntu sa shugwa udi uyuyu at least even midengo ya mshuga inamba kudani kutsika aratuka uyuyu
nangangani ya frozen accounts idabuga sopa katiba imena indeedi
Ndikani ufuti lako mwote lukuti kama nyeo anapita uratitura sana pite pali kakampa nkena kamini anakapanga haya kuwepele sa shugai
upeira?
Ee
ok
kuli management of the meal
ok
imene chulo li mokuteshwa kamba ni chulo ya mokuteshwa ya kuindi ya kumweko
mokuteshwa?
Yes uli ma board of directors alu huku aguindi yao kuma tibangi haya kakampani aga kadibangili manage factory
okay
eh management of factory plus running of the mill
okay
ndika mini kaka kama chua sonda lama the hiring
okay
what if I said
yeah
dia no kuma chibini ya zatu wa sana nini njodi company mini inaliso yao yomweo mashareholders yomweo
oh
iwe bagi kisa
anfaga na lomweo
omweo wanyaki
kanga rutaba nga subcontract company
yao yomweo alomweo
Oh,
osa ni asigere cha kwa kaunti omweo. Ola mulo ndama zaka yotibereke omweo. Chifuka muzo sedu kambazi boma amana yopana libepo. Panibe una liense una liense mina fiwa kuboma kuda amafusa kuti kama kwenda bwanja. Panalibe nangu asira kutengana. Tende tsana.
Komanda lama zatu.
Zatu.
Kodi fe ndi ogona jonto amana.
Amana ndi fe ofisa kisona. Bana banda amara ni fatu fisa kisoni sabisi ifa duka mbazo zi mapepa la mumu na mofisa muna zimende zi gira mkuzo de kanimasu ife ni fatu fisa kisoni
kutitidaka bwede kandalama
zatu
kwa hapa ata kuti yende tani jitoji
yes
and we had no voice whatsoever
ai ai abanga oka and it was 100% a family business ya former chairman ni kaza geni mwana inyo Brian maluma zikola Malawi ndakumana zo koma kutifika peta fika hapa kuli mumone pakete yo shugai chifukwa mpaka lefika zote mpaka anatupatsa polisi amena mundi gadira miezi wili
ina nikondo ndito
angani maliza
so tukubwera proceed
yeah chifuli na kuti
yeah
kufuna kusenta kamene kutetsa kamene koko ma reforms aja kuti sitheni zinthu system indo sokonikira tibwezeretse monga mene imene okhalira kuti Malawi amvina kukoma pa company pa apa apa pranin kondo ekulokwambira Yumene
Mugarafa
Haa Angali maliza straight Mwamune kwa mbili simfuti zo zaite tezo mwano mulungu sada lole kuti Ndizime panteo yumene
Ndi mumayanka funsola kuti frozen accounts
Ye yumene jaya
yeah.
Ndi kaka mukiteshwa company
yeah.
Kwa kumweko
yeah.
Nkameka kasuma Kusuma unia kuti Ife nagbila nchito kusalima shuka ndama sana tani kwa sana tipati
Zingata
akuchwa za 5.06 million dollars okay. Management fee
okay
Now chofisa kisoni chona kuti ma tupati suwa statement
yeah.
Kumena na nina anika zamiri zaboza mnesa kambi zamiri fangani usinati umano zuma ngutipu eteka muntima
okay
hey, ifenda kuti
ino libe pulina nipamu
ee hadi bentula
mu bentula
ee
ino mu bentule
ee Joni mwadisa ntima chona kuti makremu amina yika minimu kuse ndaboza ukauka date limene anina kuti bali approval yoti dizona sema shuga yupanga ilingo ngole ndi kakampani kamenika ana sena yondi mwenye amena li acting CEO wanga date mama sena yoti limene lolo pavu nani ndi nangati zetu chairman he didn't even consult me and kakata kukalibida aliku India kuti kumalaikona
okay
niyo kani maje alutaka fraudulent document kafojare akapanga insert ku matiku mitaku koti kuja a court anamvira nkwapasa cha injunction cha freezing order kumaso dandolo ndo lina kuti freezing order imene kutuka pokhapo chinthu chimene mufuna mutitetezecho chikutha chisowa Pantai ini mufuna kuti mukani zati aza kagurun dua rana bar wasoa es. Dia fusong kumar. Kuli serima juga kupita kuti. Cabu. Ma agreement. Numana kuti naga mazazo di arbitration. Kudi guza na watu. Malay government ndi au mshuka. Tika zaya mbana. Choi ambirira. Tisambide kukoti. Tika mbirani. Kutila katika arbitration. Tisambide mtubadi arbitrator. Atikazi ya yan. Pansi. Kuti mvani kai. Nezo nsezi. Sisi nachitiki. Mpaka yu wacha. Kwa wacha mjani. Mkoti mkulandira. Chile soja nita chicha. Ndini sadami. Jasuja. Chile cha kukia kwa kutsi kampani.
Chatizu. Chile kandari mbe mbaba.
Ya chilipo sana jotsi.
Ok. Ichifadi usimunga atenge sundalama ku
magaunti amene wo
uh-huh.
I think atenge
kuri ndalama za bilioni
zilipo sisi mabilioni alipo
magaunti amene agreed
hey.
So
hey.
Asalima shuko
hinde
okay
mabilioni alipo
ndiye in the absence ya ndalama zimene zo in muhimu tukumubani tabandi kwende tsapamba
tinapanga njira ina kuna ngasi ti magasto mazatu tinakhala pansi kuti fa company ina kugwa inagwa straight kumodi pana account ina mene sina chulu mu list mene yo
okay
eh tilangu sinda ma signal ya mwaka unti mene fema nko kalasu masi mule benda maneri yosa ndiye walipo kusichula account mene
so ndi ma account angata mene they are still frozen today
maga mpavu wanda wili
kumene kuli ndalama
ramaz eh maga wanda wili
ndiye
mwaka 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 ababa pide malo ya tu alukote kumweko aduza kuti Pemisah judge zaman apa enggak hantung kani, anak itu luka kani.
Oh judge mana?
Just manda.
Okay.
Anak itu luka.
Anda bela anak mereka
injunction
kudi makam dia kari frozen.
Okay. Dia bezau dia nak kena tu bangga amade recuse, aji zongo.
Cina jadi kan sorjan, kuda jadi azir recuse.
Ah, itu sedih kan ini.
Okay.
Itu sedih kan ini.
Okay.
Kau mana bapa ibangga transfer kuah judge ina.
Okay.
Judge zaman itu agak gonzega, tu kubilai orang sofai loyo abe kajikan sorjan.
Okay.
Yes.
Nde company iri moyo today
company iri moyo ndipo ndichisopo chokhochokhatu kamba chokuti tafika podi paka season yopanga sugar tatsekera wiki ya thai
okay
kuti no zimbezo tani zembe zatha tamaliza
mwapanga sugar uchuluka bwanji pamene mmatseka factory
ndinene kuti mboyo
yeah
inali ambapanga mwenye 18,000 tons ifeyo imene tawo dziko laona kama nika froze panopa tarocha sugar uwa na 21,000 tons sunza kudi kututana kumenda kudi di company sima panga ndalama sunza bota tatusa nditu anza tuo
okay.
amanama yes kwa jintu jima panga ndalama panopa uwa imagine kudi for 21,000 tons one ton tumagulitsa 1.9 million
okay
roughly
yeah
njude kulitsa almost 40 billion kwacha
40 billion. You I'm a banga matana ngati.
Last bila majuka sana season ya majuka 18.
Okay, so you have beaten that time.
Yes, we have added 18, 19, 20, 21 thousand tons.
So ita kala kuti company ikuenda bino ikosa kubanga ndalama.
Ndipo pano pa matons ari kodi mavula mena kuma nawo shoti nanga senda pa nalibe.
Yeah.
Fertilizer sina mpezo mthaya yabwino. Kuti tizen zimbezi.
Okay.
So our projections inali 25,000 tons.
Okay.
Muri yatsika just because ya mavuta system irrigation kumango bedwa fwa masabari chokauka.
Okay.
Fertilizer zimbezi kumoje the fact ndi fertilizer ngamba di mop.
Okay.
We import.
Okay.
Yende wa zimbe special. Ndi amene yonga chimutanda yabuno zimbezi zimachita sobo.
Tijide break pangono executive chairman. Tibwe naso ndino posa jirwa.
Chairman.
Ngati mwangu tipeza kumene, mungone na ndi program ya Times Exclusive, ndi Bambo Kosa, amene ndi Executive Chairman, kabena kuti mchijawa jina CEO wa Salima Sugar. Tibwela nsopo sejelewa. Mwonera kanema wa Times, tiri nkatika atema programu yatu ya Times Exclusive, tine ngao lomaliza ndi bambo Wester Peter Kosa amene ndi executive chairman wa Salima Sugar. Ata kufusani mtu kuti chikalire ni CEO, executive chairman, what would be your success stories? Munga yanka kuti jana
ndi kala ugondwa kuti wani pena ndikhaza kuti chodi ndi mpulumutsi wa dziko la Malawi ku kampani
ndi mpulumutsi,
yes, chifukwa zimene ndazipeza mene pezera kampani ndi mene yochitira pano zinthu zobiri zosiyana. One, ogwira ntchito Salima Sugar pano pa kusangalala ankachodwa ndi Anyani.
Ankachodwa uye
Anyani Mankes
ochula ndani
amenye kuchula Malawi
amenyaga
amena bidha, yes. Ni mwazuda, you can't call Malawians monkeys, no. They means I'm a monk as well. This is I, na Texas Manesu. Two, kunali masala osiana. Udindo mwe wuna zambili wuna zojepa. Na Texas, mpaka kutipa nova adinapanga salary structure. Ma dispari osi na Texas, panopa ndo di kutipa mafu 7 ni mwena na puzirira. Ni mwena kulante na ndama za hudu osiana. Awa ndama zambili upasa mpuzula hao. Inali plan di tuwene ura na wakalo sangara. Chifakara akupinjika kwa ntayari. Ndrama zoma zipanga oka. Sugar kupanga oka. Ndiye samani maripiro. Ndiye na kwanza zimenezi. Two. Three. Eno seo. Onse alipa mazimu. Ndi grade yao. Tima yanganila bwino. Tinijipata la kuja. Kuma nitu. Adi sen grade yake. Anita nizole nila akadua. Three. Mfakiri na mjumajika ngozi zambidi. Panupati siya tamalizo banda ngozi yosi. Mbuyo mamwali ya mtu mwazi pia iya. Mbaba kulibe, fiyoti kani ya PPP saba ipange emphasize. Ifeote sasa kuti zidazo gwira nchito mtu panchito. Nezo mungu wa malamulo ni maono diseases. Nizimene kukote umakala mapesu na njale kese zambili mbili. Kumatichepeze, zimene zo by making sure kuti antua akali nizidazo gwira nchito mtu panchito. Four, general welfare ya gwira nchito pa kampani. Kwa inapange improve magitanzo. Ama Afrika maende duenga di kampani na kula basi muna munai wanapo. Mwadi ya able kusangala kuti zizi. Padalibe. Number six, pa corporate social responsibility. Company, ima furi yote venia corporate organization like Salima Sugar, mizio yoyandikira. Kabina dziko la Malawi, lidzira ndila tandizo, kuyo company nga dimene chifodi ili mpanga business nziko muno, antamiali nga demaka stomara company, azibeza kanga jepe, azibeza pindu ndi company yao. Nde ukuku Salima ako mungkanfa inio kudi mzimbe ayata, munda uwapya, munda wafya nitakala basi nona kuti anthu akusalima amelinga kampani yango ndiya mwenye si yawe akupindwa ndi anthu obwera ndi iwo wani yake ndiye panopati apanga ntchito yakulu kwambiri zungulira factory makisanzo takumba mijigo ya mpiri kuti anthu akhale ndi madzi abwino. Two, mafumu amene apanga sema chopera mafumu akombeza amwanza ndi amakanjira ndi anthu wawo tumende nawo limodzi zovuta za pa kampani kaya paka bedwa amakala tumati committee involvement, committee engagement, panopo ili pa high. Tongeziranso, kunea kuti chaka jinojo, tamamanga science labu pa Tavide CDSS. Mazwe ni puzo la science. Kumizangamia kujua kwa mpofu na udea antaka puzile uzo kuza ma puzo la science. Panopo ili kwa mungila labu, yabu ino kuti puzo la mene wawa pasukuli mene ikale iyo vumele zega.
But this is the company imene you are struggling.
You're struggling, yes.
Kuma mufuna kuti you're struggling mabuku kubanki saa kugwira ndi endala mazo jide zimeze muzitengo.
It's a project imene ii tankani yoyo.
Oh.
Kuma pakali panopa madivida zita nukot azi tulugabe. Fasu di kala mpaka mwia ya ya.
Okay.
Ii tankani yoyo maga untaka free.
Okay.
Kuma pakali pano survival yato. Tupanga survive indi direct sales ya sugar uyuyo.
Okay.
Direct sale ya sugar tupanga uleza ndrama. Ndako accounts yatu, tunagwisa na njira yeni lila kuti ndrama yeti zipanga hudi motani.
Okay.
Ndezo kuteka suti kampani ya ima yae.
Tingamba kuti ukabwe na atu kujoka na kuindia. Ati 100, 150. Zima inda bagi zime.
Nanga si mwanga ndakamba kwa yamba wina kuti na sila chintu juta zipanga mina kuta akufunia. Fapalibe ama afusa zimenezu.
Okay.
Ya, yeah, dieno, mini mafika ine, mkudi chulinga jiriba 105.
Cha mwenye?
Cha mwenye.
Ojo kira wimbia?
Inde.
Okay.
Chinza sika tu chakaji na jitu 85. Umaruka fika pa office pa japo, ndia kuti muna tu wakuda mwa unatura tupioka. Muna ndatika na wila, the rest amunye oka oka. ndinga kire ana ndibaso ndindoje chimene chimabudikaso china Brian chona kuti mpaine pali fundo kuti for thandiza ama zasita chankhulo kwankhulo chakwawo
oho
ndiyokusiya weka weka bwana wao ndiwe kuma kwangu akutsisa chankhulo meeting muja yuamvana kinaka ambe kuyankhule we I remember one point that's after that in English. What are you saying? We have agreed to speak in one language, English, and then you are changing. I know, chairman, what you are saying is no. Please, let's start the meeting again. No any foreign language here. So, the good day, the Kalimaka Mozi, Muntimamo,
yeah,
Tankuna, the Guru, one big goody, the Zadiku, they, you are the Bangas Maguza, Aguzizio. Deba Nova, Tosangarata Sovano, Jena Goody. Then it's a company to talk about the same
when you're
not here. I'm aware of the
expatriate.
Pamela Bonia would defend the physical of Saxony. Zimini could be a good call with a from Chiambi Company or Green Belt Initiative and Ganiza. Nina Mobile is as Brian. Many vision, Yamalim being what a Ganizilla, Publica Factory or Maprani Akeo, could you see us organize a Bagadi, but Zim Wenda Mongayo, other Ganizilla, Fika Cigarette Roro? Ah, Sama Sugar, Ilipadar. Another for the former chairman. Could I? Well, Congo wouldn't be going to be the first of 20 where I'm going to go some for the sensitive fire. But we didn't say none of so good.
Okay.
Take a mother passion in a O'Brien. I think he went and defined what the Sagasa would do Komola. She found out the Dimafusa Mafuso. Could and the young Fanti Manga or Simon Babuino. In a Mongan Zigoyan, what's going on? One up with Zamalamuro, two in Ziga, the common song. Chuba Zira. Factory, ndi misonko ya ife yu ya inyo ndi ini.
That's right, yeah.
Ndi ndi usakafuse fusuzona, zuko lakala la tu. Muntua gui ndi akati pepele, sodi mkali pelego ya nkula. Chimene jojo nona kuti sinaji mchabunu. Chima ndo wabi mpakari lolo. Kumabe nafusa kuti, akula akule, ubali ndu mene unambika kari kari. Tiko za kukuanza po kala pansu kukambirana. Haba ndipange fasaizi.
Mm-hmm.
Former chairman, niku bilari moyo. Mina mali muna agundiva bona mvaji
alimomo
eh shwaya
madinanda
ah marsherish pedigree eh pedigree
okay
akaza ondiana anapita ali ku India koma yo wasangabiri shwaya anapatidwa cha unzika cha Malawi
okay
koma kazi nana anapita mayo kawo ndi zika cha
okay
ku Malawi
okay
yes ndi akumvaji wachi mwina
okay
kwa mpa kuti ndabwera kuimira boma tikali pansi tikambirani ine ndo namafuta ngapo. Hey, bana pali chizungu choti bullying, teasing, inenda tizibwa apa bana.
Koma ndomwe ya dziko la mala.
Bullying, whom do you think you are? Iwe ndiwe ndani. Kule mbane ndi, I'm well connected, that yeah, sisa connection is where. Ino so I'm connected. President wa dziko ndi wachakwila ntuma, kundi kwanza chintuchi, mpumote ndi together. Mutati beberese, tedi mvane ndi buno bwino, hey, ya bana. Koma no meneno, for the security, I am back. Your number of my chairman Tabera. You know what? Banshi Motra of Rabanga manage. Then how do I manage them? Don't know as a bit of someone when I'm going to Zam Manjagavina, Kumina Magay, a salary business in the phone of the Labour Body.
Mugana Kalagudi, Sindu Mukogon and the Lama Muganango Landiram.
In Africa, Zona Gudi Banshi Tizukvatsa value ya 30 ton per day. Ubang is my fed of phone. 38 million
Yeah.
38 million
Okay.
Did you under daily?
38 million
Yes. When the bank, munga yuwa magudan, akufunira. Boya malo de ndi bank, ndi bank. Komano audit. Arango send na contract. We know I am better for me. Zogudi company. I am audit. Namba gana rabwan. These are professionals. As seen as that, as a grand sheet. We agreed. So when did you buy that? Yeah, but is this I?
So you were offered a bribe, yeah, 38 million a day.
Zandira.
38 million
yes.
A day.
Yes.
Okay.
Yeah.
Then Munagana.
Nanga eko na ro ino company munaga zwa so ro interview mura kana we ro amala nanga muna pakete deka na ro neka bilioni opsha kwambirira kwande munaga zunga kuti 3 million day in 10 days oka 3.8 billion neka zunga
kuti zona zona
ro kugera no sen munaga kukomuka nazo
zona
eh kwa manona
so ino njala ya ndala mamlibe
akuti makana nayo
okay
eh kwambiri kwa manona ngasi zongula ndi apena pali vosisi zabwino
bugulemba. And Hungary, what's the workforce today?
Hey, panopa di ndi ogulanchiro ambiri. Di ambiri ni aguti jo yamba. Mulisho azmai. Both kuno head office inga kareso ku factory fana azibomboka ok. Even aguendi ambira amakara azibomboka ok azmai ya.
Company yosu kuno libenzi?
Hai. Very few lady, very very few. Wadi mpaka even my MP parliament. Ali fusapo. Mwadi tanzo, unabo Justin Tsulo, unabo Gladys Ganda, kudi chairman. Yudu azmai ya hii. Genders from the Punzilla in Puzzlemeda, yeah, in Mazio. I woke a lawyer bunch of Sadim Bazmada, I took one, but I'm proud to say goody, Chindas Mayambi. Ogranchu Atu, I would tamagra 400.
Okay.
400.
Payment.
A permanent 260.
Okay.
A permanent.
Okay.
In our karma contract.
Okay, Manila and Massizo.
Yeah, Massizons. Kumasa and Pitavina, they can reach up to 800.
Dua, we know Wangi, sugar.
Sugar, you? Inyo mkwambina ndu gairani mkala awe mkandi mbili mkwambitisimu ni mozi kutakasa kaya msupita mkwambina 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 mkwambina
tani
eh?
Mwini bata tani
one time
kamena
ai
kamena
pake
na kasi watu hati ngura abanda wena ndi sugar
ai
andi vuda ndu
ai sawa sawa vude ni
uyu pake ni mozi
uyu I will. Aluminium
okay.
Certified by Maribor standards.
Okay.
Yeah, mugamu yese kuti no
mudani. Abeze katobano
ma. Yeah. Munandifosa fozori kuti china ma success story ndiyani.
Yes.
Kumurusa sugar yokubwera pa market ndi success story. Chifana kuti maleko zaone kuti ndali ma distributor 6 work. 6. 4 different 5 Malawians of Indian origin. Amalawi ndipo muna awiri kamuna mmodzi basi. Panopa tina tsegula njira kuti a Malawi amali kutekera agulitsana u sugar tina anabanga apply kwa na 60
okay a Malawi 60,
yes ndi 64 65 in total amali tumukoza kuona madera ambiri lebo yasa ni mashuga inafika mambiri and ma superstore atu sana chipeku Shoprite wakakupezeka sugar
amapezeka
ikaya eh akakupezeka kwambiri ndi nabanga run ma promotion activities ma utenga ambiri kuna kuti anta amugule
na mbuyo musama pezeka bani sugar
ndimene manda kuti fair ndi fantu pesa kisoni ngati dziko ndi fair pesa kisoni na Malawi ndipo dzisa zapange soyi chifukwa chani chinthu chonde chano chini dziko lanu misongo kala yanu mukhala banji chete osafusa kuti kuenda banji zinthu just simple reform iyi kungoti tumiza president ka inse company yo ndi sugar mukumuonayo wefe yanthu kuyanchira kusangala lai mabasi ndamukuona. Kodi to the picture ya di company ya ambapo ndiyo ikufika hapo one day ifika hapo kuti ende company yeni yeni mema da
mafunikira kuti amapita kuti sugar chifasa mapezeka
amakamba kuti
yes.
Sugar wambiri machine opangira mapakita awawa kamba ti machine yao sabgira nchito the only machine amene amagira nchito amphavu ndopangira ma 50 kg
oh ma 50 kg
ma 50 kg
okay
e not awa
okay
ndino kwambiri ambogusa makampani companies kat industry sugar.
Oh.
Yeah, amajebe tsakwambiri opita kwa anthu yo.
Uyo yo omwanthu
yisa. Eh, ambanga ri kochepa kwambiri.
Okay.
Ikumambira makama mabagi.
O mabagi?
Mabagi acha ma 50 kgs.
Okay.
Ndapita makama so kwambiri. Tinechunga mapita kunja matuka. Using an chart routes. Komasa anza 200 system. I think they were able to beat our system. Sugar mapita kunja. Kunja. I'll give you a good example.
Yes.
Kama ndina kwenye udi inundama zanu zosa kwa na agreement yiti tetsa shwede niyo. Suma sunke capital yanu anabwiritsa 1 billion and 50 cash in Malawi kwacha nde umboni ukwanitsa kuti ndrama iyi adali Sugar amene anadzera ku Mount Meru wagulitsa ku Rwanda ndrama yopobwera inakalowa mu account ya former chairman personal account and personal account ija ndama inachotsedwa kudzabwera mu Salima Sugar ngati mashares yao andivese imeswe ngati mu forensic audit report imezozo analiniso anakamba soze kuti anzathuwa amakwanitsa kuntenga Sugar yo kungulitsa kunja ndama zokuzabwera kumasonka kuti ndizao ngati mashares yao pamene ngakhandi investor amafuna abweretse timati direct foreign investment cash in dollars dzilo mdzuko munomo pamene anzathuwa chisalero amatemeneza ndama zati zomwezo mazitemeneza madokumenti kumalemba kuti ndama zinzata zao zochokera kunja mato fufuze trailoyo muno ndama zinza muti zamomuno oro ndikuti mufuna kugula ma spare parts ku India ndikuti kusanchidwa kampani imene ili ya ndzukulu wanu tikayiripira kampani cha ku India cha ndama chakubudzabwerabe ku akaunti yanu inoyo kumala ikuno kuteka kungati ma shares zimene odi report ikuonetsa report lakelo ndife kumene anathawa ifanana kuti zizizi
zindi
connections so ndama iyi yalowa pai zimone exactly ndi mail report kuna kungora mala mbiri sitimatha kuwerenga kumadzitsata zinthu kuma ndakakuonda kuti even niwa tulankhani bukhu lomwe tamakhala nalo ndikumaliona
la ripotiro
nanga si se public document okay. Ndiya dziko si choletsaso si chobisaso ai mutakhala nalo mukumona page by page mukaona kuti anthu asangala makobiri pa dziko ano kumana zathu anaona kuti kwalitsa mali munomo timangidwamo tifana ngurani anangothawa ECH factory
machine opangira zimenezi muli nawo amphamvu tsopano
machine ndomwewo amene tuna kuti ngakhale zimene mapangazi suti timafika pa mulingo wa machine weya
okay
fa machine wa maina kuti crash pa tsiku 1,020 tons of sugar cane
okay
per day koma nthaza mbiri timakhala less chifukwa cha kuchepa kwa zimbe
okay
that's why makamba zoti mali fomu zopangawa tilime zimbe zambiri
okay
machine wa akweruza mpaka 25,000 tons
okay
koma kuti akwanire bwino bwino ndzoko muno ndi pafunika pakhale njira ya pamwamba yoti machine takweze mati kwapanga expand
yeah.
Expansion ya mill kumaso expansion ya minda
okay
so 4000 ngo khalai itatipulidwa
yeah
machine wasafuna takulitseso
yeah
kuti at least apite muna zipanga 3000 tons pachaka ka 45 tons pachaka choncho pangono ndi tsukulina sai mashuga itafika
zadziwika tsopano kuti mukupanga ndalama and this company can be indeed profitable.
Yes.
Government the majority shareholder tsopano.
Mhm.
Kumene kukuli anthu ena anjala. Kuboma ku politicians.
Mhm.
Nduna za boma dani amene amafuna paliponse
asuse.
Mwachita manage bwanji chifa mwina kuteka kuti adayamba kali kubwera.
Mhm.
Kuli kampeni. I executive chairman tithandizeni.
Mhm.
How are you going to manage that?
Tifuzo labu nokombiri funds mene timazikamba mwina koma muna anthu simadzi kuti kukamba kunzondwa kamene timangopanga fabrication zachani zabodza. Aliyese ngati kwa ine makhulupira kusiya ligas. Kusiya mbiri padziko pano. Ngati pasema Sugar pano makhulupira kuti wandenza chokapa. Koma nyango mende khalayo at least kuonze zinthu zone kuti wina dzaloze kuti we were there now we are here. Ndimachita mwai kuti ndimankhonda president directly
okay
a president lazan chakwere mankhona na directly anandiuza chifukwa zimene zozo anamba kumva ndiwe nesana nsanave
okay
kunichenjeza
kulija
kunichenjeza
kulija
mimi munakambira
oho
yes
kuli andalena ajera
eh be careful anichenjeza nthamene yo inali phone ya maende sagamoto so mabwera pa ABC pa from se wontandilewo
yeah
had a call from ADC from his secretary kila kwa wana tani bila phone congratulations to your excellency bwanji I'm getting my report was amene mukita amene limbikirani chifukwa ndakhauri ndi ndanthu 20 amene kuchitira dzikuli bwa kuteka koma let me warn you for free be careful with your own people
a president you
yeah.
Wuzani
yeah be careful with your own people tena kuna mau last lakuti do things according to the law because if you break the law no one is going to protect you every time I've met him three to four times. Concluding remark, I'm going to work according to the law. If you break the law, no one is going to protect you.
Mm-hmm.
Luckily, you are a lawyer yourself. You know what I mean by that. Thank you. That's what it says. So,
So how are you managing?
I don't mean I'm going to not zero. Somebody's on that. I was in the garage. You didn't even ask me to buy these cars. The company was second hand seven. And mama also had a papit. Then we in Zambia, we went to Manazo. Komano, Pamfusaman Fusaro. Chen Sangala, some of my success was so I did a show the Nalibe political interference.
Okay.
For your logo, your logo, and I get again.
Okay.
If I will now, Zabi, let's congratulate now some guys. Ningo was a ban as well. No, I'm not saying, yeah. Bana.
So muna de ada yesera.
So fan.
Eh.
Angala.
Eh.
Anina. But de what do I do? Because ndikumbukira kuti swa mu illegal person.
Yes, so na.
Mbiri inga unonge pano pa ipanga effective ni ku kali yanga ze lawyer.
Yeah.
Komatendi sabuno zinthuzi. Dzinungo dzatsogolanga kuti whatever I want to do moyo wanga. Ndipo mali pasa mashandi pati. Pamene hapo. Ndifike mwana kupira ku ndapita mu Zambia, wotera kodi majirao ndi makhana osefukira I bana. Bwezi mnuna mwosi ntika. Kumagamba ni sinaka fika mene ya fika hapa. Woti ndika machoka. Ika gamba niwa kuti mwadi mwesu mwapeleka ya niwa kubwela. Favirwa shibiano ndia mbili. Ziko. Li mfanubu nubwino kuti salima shuga jagani ya choka upana ila hapa hapa. Amina ngetenge panupilia kuko. Tose kantoko ndile fudi sa zagwe soi. Mawena mene kachiku ika hapa bwendoina kuti. Government. Iwenega for proposal ne pereka kale boma kunda kuti pesi imene sema shuga tenga yofunika quick intervention boma lobere masanga nsanga sizo ntamaliza ngatifuna tsachide bwino suku ngati company kana Malawi ndekuti paola January iyo pabwere intervention yoyamba mina kambira poyamba ndibwerezeso kuti ngongole is too much imene ndimabwezidwa ake ndi production yoche pai puzema malisa ngongole papita dzaka ndekuti bwino pakhale njira one makamba za bailout ndekuti boma lingopirira ngotsinzina kuipeka ndrama ku bankiko 00 then kuchira kuti chiendetsedwe no
ndimuni ndi ngongole yochuluka bwanji ku bankiko
as at April you know 23 billion
okay
yes.
Then you are appealing to
nditabweza
boma
tabweza 4.6 billion
okay
kusali kupanga freeze account yo ndikuti tinene kuti palisa 500 million mena songiro kuti patikizire yose pamodzi kale 5.1 billion.
Okay.
Kubweza kuma sovereign guarantee acha.
Okay.
For sovereign loans no loan sana sina tenge paja. So tingobweza ma guarantee akale kale.
Yeah.
So zotino kuti company mwayo kuti bweza ngole ulipo ndiye ndikuonetsana apa pa.
Okay.
Komano nthawi dzichedwa.
Okay.
Progress itani kuti ichedwa. Ndi better kuti ndione kuti ngati ngoteka boma lipitenga ndama kungo bweza ko akisiye chikamba chopanda cha chopanda ngongole
okay
then ndama yitibweza lese next year ndama tingo lenga tibweza kuboma in 2 years 23 medical tabweza sindo wanatagulisa
shukuru aboma akulipirire ngongole ku banki
yes
inuyo mudziri bwezera
bo ibomo malo
okay
hey guys
so you are challenging kuti in
100% 23 billion
eh?
Ah nangasita ona aboma wanoti tagulisa shukuru almost 40 billion
yes yes
kumana this year the grass ma heavy machinery okay. Marollers ma grabbers
yeah.
Zambiri
yeah.
Me next is tigulanso
okay.
Capital investment sikalapo akala mayuja moyo makojoma bozwa moyo bas
okay.
So zodi kanda mazambi next year company komana nganda masizoneka ifajani changongole the best way ipange bail out then ifeyo kuku chweni ngapange ndicho no drama iyi ndingo gwirizana agreement diboma kundama iyi from April May June July tikarura nini tubwezerana 23 billion because by end of November next year mina 11 12 right that was next year maliza
okay
and like is Mr. Kazuti guys this is also tandiza number 1 number 2 ndiye kuti green belt authority munga mashia hoda maloma boma I remember them in sana sana joko chairman tina banga advertise for possible investors either local or international malamulo a PPP public private what partnership act I will become part of Green Belt Authority being a shareholder to find another partner.
Okay.
What did you say?
Yeah.
Another partner, Koma, a credit partner, I mean, I didn't drama.
Yeah. Also, this is
a jazz.
Okay.
I didn't drama. Drama is where, Naguzano would be in a chosen on Goreo. The rest of the money, the meaning, Koma shares you, the Utambe would be in Takaich.
Okay.
100%. So take us.
Okay.
Abo I, Tibangalist Company, Pastor Exchange.
Okay.
Kuti mwina aliyeso malako zogula ja ma shares. Mwana danger yalipo ngongole ichi.
Okay.
Ndengati inalipita pa stock exchange and haruye gula ma shares despite yani what ngongolezo ndi value imene ingabwere. Eti? That's another scenario imene ingatopisa ja. Another proposal imene ndapereka kuboma. Kuma Salima Sugar today.
Ndi akuyankani.
Ai sana yanki.
Akuyankani.
Ayanka.
Okay.
Yes, ayanka.
Salima Sugar as of today.
Yeah. Salima Sugars today, as of today, is a very viable business. Panopa ndo kamba panopa, tindi my request wana 11,000 tons, magasu mafuna shuka, mumu no seti so gonja.
Kodi shuka in the business, eh?
Hey, bana. Ndipo ora kako teka, ma professionals nzuko munu. Ma lawyer, inatulankani, ma doctors, kuna mganza kuri ndama zweni musunga maka utimwano. Kundama is the company invest to Kurimo Zimbe, Mapula.
Oh,
stay away. Mali Milatu. She finds the messenger, Zimakala 12 months.
Yeah.
10 to 12 months, Zakima. But nobody was a teaser in Fedis. Next year, Mukos of Gulis and Zimbe Mukulis. Got a barber Wagula 70,000 per ton, Yanzimbe. They were in 10,000 tons or 10 hectares. Mukuru matanzangati. Zimbe okai ngugulan damura mulandira. And the success story ina mwandiko mbudza. Ali mamene agulizan simba agulizan zimbe usalema shuga tibe nongo ngore.
Mukwani bilira.
Cash cash.
Cash cash.
Oh. Ali yense kan 23 million, ka 40 million zimbe za uzo ali yense.
Cash cash.
Ali solandira tibe nongo ngore ndi mulimali. Mene mbuyo ama kamizi taro sana ndire chigulitse zimbe.
Nthawi yatetera. Tika tawukambira na zose madzulo ano. Executive chairman mafuna muyangane kamera ye mwa ndo utenga wanje umene mwasiile amalawi ngati pali cha kukhosi chitulutseni bwana CEO
zikongo kwambiri amalawi ine poyamba ndiyo nditokoze mulungu kudza kwa president pondipasa udindo umene wandifikisa pano choyamba ntero chifukwa chani mwina ndikudzipereka kwanga Tavumbulutsa zobisika zokuza chuma cha Malawi ku company zosokonekera zimese zinathe kuma titho kuzikonza company kuzakhala company yolozika ntsogolo muno sugar ndi business yamwamba kwambiri imene njosaluza ndi hot cake timanamizidwa kuti sikupanga ndalama ayi sugar ngoruluka ulasana tuluke ndamakhala ndiratu
umakhala ndiratu
ndiratu Pana pasu goyo because go kutimikiza ndikuti even mizimu amina pika kajasu apanga maburu rambiri akuti ama very mot from this shuk
ma very mot
feedback from Mtandile Mtandile una ke kiyomba ku kalonga kuti ku kalonga tsali mashuka kwenda maonda ko ndipo namuzola
ku auri ngotseke mina
kwambiri ndo temela ko kumatutsa uje kumatutsa ma very mot okay. Ambiri usani chukawina.
Okay.
Ijo nchonye ditsa kwambi.
Mm.
Komandi business za mwamba, imene nduguende sabuno kwa kampani pira chisogolo, Malawi. Akoza kuzamba kurumiza shuka yukunja mwovo melezega mkumobu itza forex nzuko Malawi akoza kulimba nchito anu ambili kusalima shuka kujako fanga 4,000 hectares zungu kala kulima mene yote mbanchito anchito angati ndi ambili ndi ulimi wanzimbe open kutza kwa mbili nifuwa nikumembe za Malawi ya mea ndindrama wasa ngusunga ndrama nyumbai birani pesa ni malo kumene kuli madzi mutirire nzimbe zanu salima shuka iku gulani amene muli mga gule malo kusalima mbala mkuta kurai mbala duangwa salima mwini mwenimo panopa nditu nga kamule maga mwile maguna kuli kuhose bole fezo di transport za kukudikari nga nzimbezo ifuwa zuko la malo ufana shuka so ndi kumemeza kutu amene nindrama kusangu sunga mapanki birani mulime nzimbe nzimbezo salima shuka iku gulani chifuwa Tisama kari ndizi kwa nina kudati lero jakaji unako miezi shuga wadani Wasuwa miezi na kari ya mbuyo mwuri Sisi na kari buino So utenga wanga kwa Malawi ndu mene uchuwa maliza Ndi bempe Tika maluwa mbili zanu Ndi antu obwira ma investors Tisama pereketze dziwo Tizi kala maso
Tiziwona mwuri mwino
Tiziwona
Zole mbedu aso
Yes Wada kala kuti iwo na mela peke ndama zambiri Tige masente so nina kuti tumpanga protect Malawi
That's right yeah
Fenta wede ngini madokumentu, mbili maluse nzambili mbili. Wani kupata uyobu ila yu lupo. Kudakuzo kusewe na minangata, angasawe. Sina komei magreement yachi. Ndi bempe ulika ndi development kandi usalima shuka kuno. Kampani hili osi kandi kwezi kumakai. Kuna kuli kwasi mekubele investor. Kumene koko. Tisa pereke jina jiosi kwa wanto ubele awoi.
Tumakandule mkwa mbili.
Too much.
Tumakandule mkwa mbili.
Too much ubana. Mutuandiru ubele yeyo. Mwamudi ubeza mpesa mnomu. Fanga la lore mila kwa mbili banjo sakawa kwao.
Ezo ona.
Kuna kuzatani. Apeza kuli Malawi kuli buino. Tipide kuti kumene kwa. Ndaka bila kunogo. Tisama guwade azi guwade ndi uo.
That's right ya.
Kakara kari majira shareholder. Tilembe sente. So ina kuri ya kama wede nga kutuwa yesa. Wapa ndi mandika kado. Karasafu nazira.
Azipita.
Ngadu salima shuga mele safu na bwira. Ngadanga vwe wawo nda agreement as a kari wafuwa. We are able to run the thing.
That's right, yeah.
Mwadi ntero.
Ino bambo Westa Peter Kosa. Matikita inspire kwa mbini.
Zikwa.
Mazuloa.
Zikwa kwa mbini.
Matile mekeza kwa mbini.
Zikwa kwa mbini.
We wish you well.
Yato kosa.
Pamine panso ndiye pa mapedo. Our program ya tu Mazuloa ano ya Times Exclusive. Mprogramu inandi bambo Westa Peter Kosa. Amene ndi executive chairman, CEO wa Salima Sugar. Nine Brian Banda, maloma ifetonse kuchokera kuno ku Salima Sugar headquarters kulirongwe. Tingoti makomanonse and goodbye.
I think Cape Beach looks amazing in the blue.
The electric blue cuts it for me.
Come on. Look at the tango. Candy pink. Bent orange. Okay, sweet lime.
Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal.